Thank you. Gbogbo alumade nu ni koyo nu bɛ mɛn bila ɲɔgɔn na k'a ka kɔɲɔ kunbɛn o yɛrɛ de.